zomwe kwambiri olemekezeka ndimangoti ndithireko ndimanga pa nkhani ziwiri kapena zitatu yoyamba anthu afunsa zoti kodi makiu anthu akhalapo mpaka nalithi ichi chincha chikulu chimene anthu afuna atadziwitsitsa mmene afotokozera ndunamu ndi moti akatithera mafuta nkutithera kuti mafiri madepo ama amene timacha ma oil marketing companies iwo mafuta akatha madepo ndekuti awosa malimbirana nkukapita ku nkhokwe za nokima ndikumene kumakhanga ti last resort ndiye panopo tili pa stage yonena kuti tufunika ti ambende tukuti tibweretse awa ama kampani akulu akhale nawo mafuta otatha kumagawa pa tsiku ndi tsiku mmene akubwerera mafuta awo kwa ife yunga tibungu la Mera taunika mkona kuti itabwela floyo itaka kuti siku funa nenebe mchichewa isa soko nekeleso akakauta nyamuka muna foteja kuti afike ameneo 44 kuma sitiregeza pomwepo tufuna ena wamena aliso njira akubwela ikakaa kuti supply ili sustained bwino bwino mavuto ngati hawawa tili nao lelo laji tatu tikukambirana ndiye kuti zitho mafika kuti tikamandikira ngati weekend ndiye kuti kuthoka kuti mafuta ajita abweretsa okwanira kuti munthu ukapita ku filling station uzikafika ngongota apa libe vuto ndathira ndakwanitsa kavuto akaka kakulaso kwambiri pena kongonjezerapo chifukwa so panaiti zinthu zoti tinachitika tsiku lina limene ndithu tinaona kuti papa mafuta athu atithera be kwambiri kupeza kuti kwanza tuso kukudasalamu kunali holiday ndaka kakuti saloda tsiku limene lolo munthu woti uyembekezera mafuta utabwera tsiku lomwelo zimakhangatiza tivuta dzana ilo ku Mozambique chifukwa cha zisankhozo panakhala pena poti kukhangatika mpungwe pungwe pang'ono madepo nkusiya usaloda tsiku limenelo tizimungati titi timuoneka ngati ino mudandaula kuti tsiku limodzi koma kwa dziko loti tudikira track iliyonse ibwere idzatikhuthulire pakakhala kuti supply chain ya sokonekera imatisokoneza zambiri koma nkhani yaikulu njonena kuti kukakhala kuti kunkhokwe ya mafuta ya nokima kuti mafuta wokwanira zimathandiza kuti tikafika mnyengo ngati yoti pali kena kuchiweta kwapezeka kuti msewa unongeka sitidalira track imene yochoka kuchiweta timangopita mkukata pa kunkhokwe koma popeza anzathuwa masiku 10 atanena kuti aya musiye tasiyakaye sitikupatsani kai mafuta pokha pokha mulipireko izi nde zinatipangitsa kuti tiwauza dokima kuti osa amene ali kunkhokwe chonde taisatsani tangotulutsani atithandize ndiye chinwe chake choti tikapitiriza ndi mmene ayambira mu ndipo ndi chikhulupiriro choti ndindalama iyo anena anthu nawo ya birthday ayo ifika imene iso idayima kai ifika pa mafundi kuti tiibweze imakhangati chingereza timati revolving fund revolving facility the ikakha kuti mwaigwitsa ntchito mpaka nofika pa 50 million simumatheka kutapa poso pokhapokha muilipire kapena mulipire kumbali ina kati kalipirako 20 million ndekuti tidzatheka kutapa so 20 million ina mwemwayi izizi zinakwaniritsidwa tidalipira tunena pano sabata latha ilo ndithu imene mbodi yawo inakumana nkunena kuti malawija ayambeniso kuwapatsa so iyi ikafika itithandiza kuti zikhale akubwera mungotsindika tikakhala kuti kunja kwalesa zoti mafuta amakhalapo pa filling station ino ndine mwina mumatitikozogwirizana kuti malo moto nkodzasilatu thanki munthu umati ndingothira kukai 10,000 ndithira kai 20,000 ifuka dzo kuti mawa ukapezaso zikatero sizimakha ngati kuti pali pressure yambiri koma tikafikadi pamene tafika apa nzomvetsetsekabe pa umunthu umadziwa kuti sindudziwa kuti kodi ena ndiapeza liti nde amene ukadangothira mwina wochepera umayesetsa kusaka ndalama kuti ukhale ndi full tank zikatero ndekuti timakha kuti demand yathu imadzakhala ngati yapanga double mwachitsanzo ngati pa tsiku tumagawa zinthu zikakhala sizovuta timagawa mwina pafupi 1 million liters ya mafuta aliwonse petrol ndi diesel koma ikakhala kuti demand yachuluka chonchi ndekuti pa tsiku tuyene atizigawa pafupi 2 million kapena 2.5 million ya mafuta aliwonse a diesel ndi petrol ndiye kuti zofunika so kuti matrack amene akubweretsawo ndi mabogi amene tikubweretsa njanjiwa tibweretse ochulukirapo panali funso limene ndingothirapo ndipanga mati kodi mtengo ndiye kuti kodi uoneka motani iyi nkhani yoti ndithu yalembedwa lembedwa ndipo anthu mwaimvetsetsadi kuti zoona mtengo wa mafuta ngovuta kupitiliza kungokhana omweo chifukwa tufa patatu na kufa koyamba ngoti forex iyo imativuta kali kuipeza ngati dziko ndiye tikaipeza forex ija tilipire mafuta abwere wa ku Mozambique abwere wa ku Tanzania ye truck yake nkudzaza nkumapita naye venda menali maboda atengeso ndama ija nkupititsa kunja ndezo kangati zuti bwezera mbuyo mtengo wabwino pachingerezi ife timatuma ino kala cost reflective kusonyeza kuti zimene anzatu wano kima kapena a petroleum importers akakagula mafuta aja ndi kudzatsitsa tizikhala kuti chilichonse chimene aononga atheka kuchipeza kubwezeretsa tikakagulitsa pa filling station mafuta awo chomaliza chimene mangoti ndinene nchonena kuti motsimikizana nawo anduna sikuti panali vuto woti tinangoliona nkumangoliyang'anira kuti naloni tili mpaka nali tipeze kuona kodi timaona ifeyo ngati kumera timaonetsetsa tsiku ndi tsiku kuti kodi lero mafuta atsala otani mafuta akubwera bwanji ndipo izizi zoti tiyambe kukambirana ndi kwina kuti ngongole yamba kukwera tatiya ndipezeni pena poti tilipire ndi ntchito yoti akhale kuchitika ndithu mogwiriza na bwino ndau nduna wazachuma kayanzathu amabanki kuti chonde apapa titapeza ku forex itithandize koma nanga forex iyo imene mabwera mwamuno beso imaluwaso kwambiri nde suti ndifeto kha mafuta timaifuna achipatala maifunaso akakhala ena maifunaso namvaso penda ka statistic kuti ngakhale so kaunjika amene amabwera mdziko muno amatenga ndithuka kandalama kakakuru zedi kakakukoma chotsa forex nthawi nake a reserve bank anani nako kuti I think ili mu top 5 ya zinthu zimene zimatijena forex yathu ndiye kukambirana nda mabanki kumakhalapo ndithu kwa tsiku kwa pafupi kuti chonde tiyende ngati forex yapezeka ifeyo akufiwelo tatipatseni koni 50 chakuti milioni pa mwezi koma mina nena nduna timangopeza beo na average mwena 37 million andika period akaka kanyengo akaka tikachoka kuja kuti 4 atagulitsa maka makati kayamba pa September, October, November mapita huko tikadzafika somu malichi nthawi zambiri mdziko muno mwimakhanga tinyengo imene ima tichepekelako kapezedwe kathu kama kandramaza kunja ndiye pamakhande tunda zina choti gwedeza koma ndimalize ndi chilimbikitso chonena kuti iyi ndalama yabwera badeyai ndi ndalama yoti yabwera pa nthawi yake ndipo kuvomekeza kuti badeyai tipatseso 50 million iyo itithandiza kwambiri pali kukambirana kuti ifike pa 100 million chifukwa iyi chingerezi ndi revolving facility izi tithandiza munyengo yonena kuti ndalama yativuta koma ikakhala kuti ndalama ija tikinayo tsopano yathu ya 4 ndi zina zoteroso timadalirinso zimenezo kuti nkhani ya mafuta tipite napatsogolo zikomo kwambiri anthu.